kumbira rudo titi nyasha nungza zvitevere amai vangu Dino kumbira mboni tenyu tichengete Bakandirera handina kusarudza baba vangu Ndakawana varipo baba ere Handina kusarudza ambuya vangu Ndakawana varipo chokwadika Handina kusarudza dzinza rangu Ndakabarwa ikoko makazvida